ngivume kumaculo yethu hymn number 230 ndimthanda umsindisi wam uye ungumlamli wam wenzela mina uxolo lwam phakathi kwam nothixo wam ndimthanda umsindisi wam uhlelehlele yena nam bakumnkabazana nam usekho obubomi bayo G230 bazalwana basekhaya kanisa ndifuna nikhonye madoda ndifuna nikhonye ndifuna nikhonye bazalwana Music competition in a chess choir. Music competition in a chess choir.